uburundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi muramaze kubyibonera ku ruhara uburundi bufise mu gikorwa cyo kurwanya iterabwoba ku isi no kurwanya ubukozi bw'ikibi mu bihugu tuyishimiye imigenderanire dufitaniye n'ibihugu bigenzi n'amashyirahamwe atari make yo mu karere ka Afurika tugiye kuyikomeza tube twemera ko isi ari imwe ata gihugu coyihariza ngo kiyigabe kandi Imana yagaburiye ihaga ryose gisata cyaryo turemera kandi ko ata gihugu coba ukwa conyene kuko ibihugu byose bigize umubiri umwe uburundi buvuye ku isi isi bisambutse nicyo gituma ibihugu byose dufise byinshi biduhuza kandi kimwe cyose gifise uruhara rwo gukorera burundani n'ibindi bihugu kugira abantu bose baba ku isi batera imbere mu buzima bwabo.